toi moana. Wai rea ngā toi whenua kia ngā wari. Tēnei te kei o te waka. Ka takoto ki te moana. E tere ai, e kimi ai. E riro mai ia i a hau te kura ki tawhiti. O te kura nui ko te kura roa. O te kura o te ārero tūpuna. O te kura o te mātauranga Māori. Ko te kura o ngā mahi a rehi ai. Whāno, whāno, hara mai te toki, haumi e, hui e,
tāi e.
E tika ana ko wai rāke wa te whare, i tangi hi ai, ngā mate. No te haere ta ngā tua tūtara kauika, e ngā tirangi nui, ki runga o tautahi i te kei. I ka wea tu rātau i ngā mate, o te moana o tauranga. Tēnei te whakahoki mai, ia te rerea mua mō hia, ia hōhua tū te ngaihe, ki te kāinga, kia tangi hia tahitia i mua i a tāta. E kui iria, kautau ko tō tira, haere, haere, hakangaro atura. Tātau te pitora kia tātau, tēnā kautau katoa. Anei, te kei o te waka. Te rohe, te takiwā whānui, o te wānanga o Aotearoa. Mai te maungati tōhea o Taranaki, ki here taunga, ka piki whakarunga ki a haimona ki te papa i oea, ki runga o pōneke, porirua, awakairangi. Pare tau ana taku whakawhiti i te moana o Raukawa. Ātahi rā ko Waihara keke, ko Ōtautahi, ko Tumaru, ko o te poti, ko Munihiku, tātou, ko tae maine. Piki taki wā tēnu. Hei whakairinga mo te ke te kōrero ka pēni. Tōku kraua hati kururangi mea mai ki au. Ko te moana, te oranga o te tangata. Hiki nā taua poko tiwhai o Tahiti. Whiu atu ki runga o Pōneke. Hei kai ma te kā wanatanga. E koro e kihi, e oro anō ai tō tātou moana. Hoki mai anō ngā kai ki tō tātou moana. E ki ai, tiha e mauri ora, tiha e moana ora. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou.
Kia wai, kia wai nā,
mō ki kia tāra ki hi. Hei, 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 hei,
Te wehi, te takiwa o te kei, e mihi ana ki a koutou, haruru pai, te papa, whakatū waiwai o te Matawananga, 2015 i a koutou, e hoa mā. Ngā reo rōreka, me te mihi ano hoki ki ērā, tāne, me te rāpoi miharo rawa atu, ngā mihi nui ki a koutou katoa.